Mora gi jo Azimio ni gibedo busy for nothing. Nikech awinjo ka koro ing'e ni an akia ni political analysis mane ma Wilberforce timo. Notuo ni koro rigi ji, ni koro okao Mount Kenya, koro rito 2027, koro oikore. Turigi ji mo manche gin manche giluongi ni mach ng'acha rach gin manche giwacho kendo. Koro sani ni koro gin osiepe rigi ji. To gima gikia ni what if kawan moro rigi ji mondo odhi o consolidate Mount Kenya mondo okelnwa. What if? Ng'ama onyiso gi ni rigi ji osekosana gi Ruto. Ing'e niya, wauru celebrate
gimokia.
But, okinyal compare, nikech adakonyo Wilberforce. Okinyal compare rigi ji gi Musalia Mudavadi. Musalia osebedo vice president, Musalia obedo ministers, Musalia obedo member of parliament. Musalia experience ma en go.
Obedo deputy prime minister.
Mm-hmm. En ng'ama be nigi where we talk. Moro manyisi gacha. To en ng'at moro ma be nigi experience. En ng'ama pinje maoko be ohero. Ning'eni mondo ibed president, ok ibed president moro ma Kenya kae, kati ibed ni idwa chung' president.
Yes.
To jopiny maoko tamore.
Mm-hmm.
Ok dwari. Ionge face mar international, ilungo ni diplomatic face. Onge ng'ama nyalo yieri. Koro, gimari gi jitimo, en koko ma gin go e odgi ka. Vijende gi. Kech oneno ni jogi ochaye, jogi temo mae power. Koro embe orieka rieka nikech oneno ka kwan more go 2027 ka. Samoro inyalo loke, kech Ruto as a president nyalo loko deputy ne. Koro kopo ni oloke, odhi ywak kocha mondo tim gimiluongo ni ethnic mobilization, mondo oman joka, mondo yud kaka onyalo yudo that power. But gima timore ni rigi ji, at the end of the day, odhi duogo. To koseduogo, kata wuoyo, nikech ji dhi wuoyo, Ruto kowuok oko, dhi luongo gimiluongo ni parliamentary caucus mar Kenya Kwanza. To gidhi wuoyo. To one of the agenda ma gidhi wacho. Rigi ji wachacha ni ng'ane, kaka nowacho ni PA mar jatelo ema mie koko, Kimani Chungwa, ng'ama kama, mano dhawo magidhi loso.
Okay.
Koro wan warito jatend piny, ma en party leader mar UDA kaka kende en jatend Kenya Kwanza mondo obi olos weche. Onge weche mosekethore modhi oko. Lakini gimoko adwa,
yes.
Ni en wach moro miluongo ni ethnic balkanization and mobilization. Moro medhi ni idhi thuru, tidhi mana Nyeri kende, tidhi wacho dhou, tiwacho gigi, kata kopo nochwani. Ok onego bed ni koro idhi oko idhi wacho gik makamago.
Okay.
But kik Wilberforce gini be celebrate, nikech sama giselebrate, gito gin gi mpango mane. Koro onego ginyiswa no an awuok kata odhi wacho ni koro wada ka origi ji koro dhi bedo deputy mar ng'ane kata ano ka giwacho osekuodha na ni tiyo ni koro Kalonzo ni origi ji dhi bedo deputy mar Kalonzo. Koro ng'e mage siasa moko onego bed ni wacho kae.
Yes.
Ni gin kaka Kenya Kwanza ne gikao incompetent second in command ne gikao ng'ama is manad ma is full of ethnics mage gik mumulo koni ne giyero apenji. Ingen rigijini nok ng'at mono kwany ma mangina sit. Ma ng'ama gine mane gibedo piny, ma giyero mondo bed jalup Ruto.
But en gi right ne, is a leader. En gi right ne.
Rigiji mane giyero ni.
Is a leader.
Owinjo bed impeached nikech en incompetent.
Okay.
Ka second in command ma incompetent, kuria to koro bo chalo.
Aya, order. Omullo, ka ng'ato ochwad ka kwath, idhi tero dhok, udhi kwath jomathoth, to chwad ng'ato, oringo dhi ywak kanye?
Koyo dhi kwath.
Kodhi ywak, ochwade ka kwath, odhi ywak kanye?
Luwore gi ng'ama ochwade. Nikech ng'eto kodhi kwath, to yudo nyithindo wadgi ochwade, odhi ywak ne ng'ayo. Oko ga nyithindo go. Kwane en odhi ywak ne ng'ayo. Nyako bed ng'ama umabe papu. Onge kama odhi ywak.
Oko ywak dala gi, ama ringi ji odhi.
Okinya ywak dala.
Luwore. Odhi ywak dala gi, kama ringi ji odhi.
Ineno George Mbati. Ng'en analogy no, inyalo ng'iye in different ways. Kopo no odhi kwath, to goy gi ng'ama duong. Manto nyako dhi onyis babagi. Kech ng'ano to koro ewe gi nguvu. Lakini nyithindo moko ni mbasne. Ogore go. Koro to ma jomina no ni chwado mi wacho ni chwade nikech odhi kwedho odhi kwadhni. Gin nyithindo. Yani nyithindo chwado ng'ama duong'. Ng'a duong' dhi ywa kuro. Okembo ko nyithindo.